inner man, Jesus. Inner man, Jesus. Oh, Jesus. I was machine in his anchor once more. A camelica Jesu was a Nazareth. Hallelujah. Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Smarter telepathy in the Basalan. Sego mele besenge mali babebuya mani nemali akunankinga bazabalo baphinda ibabizale luwe asimashayele izandla bazabana ekameni lika Jesu wase Nazareth. Haleluya. Uthando luka baba lubanzi lujulile
lumnandi ntsuku zonke.
Uthando luka baba
uthando luka baba lubanzi lujulile
Jesu, hallelujah. Siyahlupha bazalwane isikhathi. Amen. Besiyogida kushonile ngawusuka. Sala ndwa kude bangcwele. Sala ndwehlane. Zinsalo nje yehlathi usibhekile. Eyi ungawungithatha. Eyi ngisontisa. Angenkingi, hallelujah. Uma siyamhlula bazalwane egameni likaJesu. Akusuwey fam ibona intombi endala ngemuva ugogo akusimshayeleni isandla egameni likaJesu waseNazaretha. Praise the Lord.